Kushaba Yesu.
Oh, alinavyo na watu kwenye.
Kushaba Yesu.
Sirika, sirika, tuka mnyo.
Kushaba Yesu. Sirika, sirika, tuka mnyo.
Sirika, sirika, tuka mnyo.
Kushaba Yesu.
Alinavyo na watu kwenye.
Kushaba Yesu.
Don't you worry.
Don't you care.
Don't you worry.